ndithi phinde ndinamkele kwakhona kulo mzekelo kuthiwa masisombulule le mizekelo ingezantsi sisebenzisa umgcamanani. Umzekelo wethu ke uthi uAbby noBen benze umsebenzi wasekhaya kwiveki ephelileyo, bobabini bahlawulwe umvuzo ongamashumi amahlanu. UAbby yena urhole i-R10 ngaphezulu kukaBen. Umbuze ke uthi yimalini imali abayirholileyo. Makhe sihlalutye ke ngoku umbuzo wethu. UAbby siza kumbiza ngokuba ngu-A imali ayirholayo, size sibize erholwa ngu-B kuBen ukuba ngu-B. Baphinde basixelele ke ukuba le mirholo ihlobana njani na. Sixelele kwe ukuba xa idityanisiwe le mirholo ilingana ne-R50. Le nto ke ithi ukuba singayibhala sithi u-A simdibanise no-B aze alingane no-R50. Loo nto ithetha ukuba ngaba imali erholwa ngu-Abby nerholwa nguBen ilingane ne-R50 xa idityanisiwe. Iphinde ithi ke le nto uAbby urhola i-R10 ngaphezulu kunoBen. Yona ke singayibhala ngokuthi u-A umele imali kaAbby ulingana no-B umele imali kaBen, sidibanise i-R10 kwimali kaBen. Sibe ke ngoku siyibhalile le nto sinayo ngokwe-equations. Umbuzo ke ngokuba yimalini abayirholayo uBen kunye no-Abby. Kuthiwa ke masisebenzise igraf ukusombulula lo mbuzo. Masithi ke umrholo kaBen siwuthathe siwubeke kwi-x-axis, size sithathe umrholo kaAbby siwubeke kwi-y-intercept ukuze sikwazi ukuyenza kakuhle le nto. Makhe sibeke ke ngoku i-equation yethu yokuqala. Ukuze sikwazi kuza kufuneka siyithathe siyibeke ngokwehlobo lwesilophu. Apha ke sino-A sidibanise u-B iyonke ilondo ilingane no-R50. Masiyibhale ke siyibone. Kuza kufuneka sithabathe u-B kuwo omabini lamacala wethu e-equation ukuze sikwazi ukuyibhala ngokohlobo lwesilophu lento. Sishiyeke nokuba u-A wethu ulingana no-minus B simdibanise no-50. Xa ngaba ke u-B wethu elingana no-0, u-A wethu uza kulingana no-50. Masizobeke le nto siyibonakalise phaya kulaa y-intercept yethu. Sizathiya ngokuba ngaba sino-10, 20, 30, 40, 50. Aba 10, 20, 30, 40, 50 ke bamele imali R10, R20, R30, R40, R50. Le nto ithetha ukuthi ke ukuba uBen urhola u-0, uAbby yena uzawurhola i-R50. Sibeke ichokoza ke ukubonakalisa le nto siyithethayo. Kulo mzekelo wethu ke uBen uzimele kwaye uhamba no-minus 1. Le nto isixela ukuba ngaba u-A ulingana no-0, uB uza kulingana no-50. Ibe ke ukuba uAb urhole i-R0, uBen uza kurhola i-R50. Naye ke masiyibeke nanjengokuba senzile phaya kuAb. Ukuba ngaba uAb urhole i-R0, uBen uza kurhola i-R50. Siyibonakalisekelelwe ngamachokoza ethu. Sidibanise ngomgca ke ukuyibonakalisa. Sijonge owesibini ke ngoku umzekelo wethu. Phaya sine-equation yokuba ngaba u-A xa simdibanise no-B, u-A ulingana no-B simdibanise no-10. Loo nto ithetha ukuba ngaba u-AB urhola i-R10 ngaphezulu kukaBen. Xa ngaba u-AB erhola u-0, uBen uza kurhola i-R10. Xa ngaba uBen ehola i0 rand, uAbe uza kuhola i20 rand. Xa ngaba uBen ehola i20 rand, uAbe uza kuhola i30 rand. Sibe siyawubona ke ngokumkhombandlela wethu wokuba ngaba ezi graph zethu ziza kulingana apho uAbe ahola i30 rand abe yena uBen ehola i20 rand. Kuba phaya la mgca wethu uPurple ubonakalisa imirholo yabo idityanisiwe, abe lo uGreen ebonakalisa umrholo apho uAbe emshiya nge-10 rand uBen. Masibeke ke ngusibonakalisa ukuba ngaba imigca yethu idibana apho uAbe arhola i-30 rand abe yena uBen erhola i-20 rand. Sibe ke ngoku sifumene impendulo yethu ebesiyifune yokuba ngaba bobabini imali yabo xa idityanisiwe yi-50 rand logama uAbe emshiya nge-10 rand uBen. UA wethu ulingana no-30, uB wethu ulingana no-20. Ukuze siqinisekise ke ngoku kuba ngaba ngenene impendulo yethu iyo, kuza kufuneka siyivavanye phaya kweza equations zethu. Apho sino a plus b olingana no-50, endaweni ka-a siza kubeka u-30, endaweni ka-b sibeke u-20. Xa sidibanisa u-30 no-20 balingana no-50. Sijonge owesibini, endaweni ka-a siza kubeka u-30, endaweni ka-b sibeke u-20. Sibone ke ngokuba ngaba xa sidibanisa u-20 umrholo ka-b kunye nala 10 rand isinika u-30, alingane nala 30 urholwa ngu-Abe. Sibeke ngokusuphendule umbuzo wethu.